Bacelela kaZulu. Bacela kaKhumalo. Bacelela kaZulu. Bacela nakaShanta. Bacela ngobisiko. Benzela umfana na. Ngayicelela ke mina. Ngayikhethela wena.
Ntombazana ndini ngikuthanda ngize ndlula bangakini ngakuthanda sibekwa ngikhetha nangokhisi ngakuthanda ze ngicela inkosi ufike wancika wathi gqi ngakucika wathi mncwi sacisha ibani cwi ayi kanti kuyangigcina ngaswitcha wathi gqi asithembe ukuthi uyabona ukuthi angizanga ngobuningi isibhathele nje sibona angifuni omunye umuntu angibona wena wena liyofika lelo suku ngisakulobola wena bebe uqhama okwenkanyesi ukhanya okwelanga otshela noma yona isolile isandwa sami
bangicelela kaZungu bacela kaKhumalo bangicelela kaZungu bacela nakaShanta bacela ngobisiko benzela umfana na ngayicelela ke mina I can't tell how enough. And I can't tell how
Zela gekonk, musukala we mam, musiseka ngelosi, inkosi kwazi ngegama, mbonga umawo wakuzala, mbonga ubaba wagondla, mbonga namandla wakho, kulezi mpesa inqobo, buka phela wesisi, ngifuna plenty ye kids, ushumayela mfundisi, ngizovula ivele ngimkhisi, asikaqedi my love, nale ndawo asikayazi, kodwa ke sobonisana, wena mavilakazi.
Bacela kaZungu bacela kaKhumalo bacela kaZungu bacela nakaShanta bacela ngobisiko benzela umfana.
How do you feel, bro?
How do I feel? I don't look like I don't think that shot that camera's ever shot me any happier. Yeah.
How do you feel?
Yeah, well, that's why you don't get into
what was that saying?
Just say the camera always is what you said.
Okay. Then how do you feel?
Are you in?
Yes, but tell the way, man.
What's up, baby? What's up, baby? Daddy, one more.
Silakazi. Mhlohlodume njengezulu. Siyabonga.